Mu kiganiro tera imbere mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru cyo mu bushirangaji bw'intara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ubwo bushikiranganji bubicishije ku buyobozi bukuru bujejwe iterambere rusangi mu ntumbero yo guteza imbere amakomine no kwegereza ubutegetsi abene gihugu bukaba bwaratunganije uruganda rw'iminsi itatu kuva ku igenekerezo ry'indwi gushika ku igenekerezo ry'icyenda mu kakaro umwaka w'2021 uruganda rwo kwandika igitabo ngeramigambi ku makomine ya Buhiga Nyabikere Gihogazi Gitaramuka na Bugenyuzi ubwo ruganda rero kaba rwari rwitabwe n'umuyobozi mukuru ajeje iterambere rusangi n'ukwegeza ubutegetsi abene gihugu n'umuyobozi ajejwe gutegura imigambi mushikanari bw'intara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano kaba kandi hari haje n'abaserukire ubushikiranganji butandukanye abasitanteri bo muri ayo makomine atanu n'abandi bose bafite icyo bajejwe muri ayo makomine umuyobozi mukuru ajejwe iterambere rusange no kwegereza ubutegetsi abene gihugu mu bushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano atangura atubwira intumbero y'ugo ruganda
murakoze ni murukurikirane murukurikirane rw'ibikorwa bitari bike bimaze gukogwa mu gutunganya imigambi ibitabo by'imigambi y'amakomune bizomara imyaka itanu harakozwe ibitari bike kuko twahereye ku mutumba tubaza bene igihugu ibijyanye n'iterambere ryabo mbega ingorane bafise n'izihe ingene bozitorera umuti babicishije mu bikorwa ari byo twandika mu bitabo tuvuye ku mitumba turaja ku mazone tuvuye ku mazone turaja mu makomune aho hose twagenda turegeranya dusubira dusorongora turaba ibyo imbere y'ibintu uru ruganda guno munsi rero rutangura uyu munsi gushika kwa gatanu rufise intumbero yuko bijya byavuye mu makomune atanu mwabonye ko ari amakomune atanu ari ngaha yakoraniye ngaha dusura tukabisuzuma turi kumwe nabo mu makomune nyine nabo mu ntara baraba ibyerekeye iterambere intwaro hanyuma igihambaye cyane nuko kuri uyu munsi turi kumwe n'abantu bavuye mu bushikiranganji butandukanye mu bushikiranganji bw'iwacu kugira ngo bashobore gusuzuma ko ya migambi y'abenegihugu ihuye n'intumbero z'igihugu nazo tuzisanga mu mapolitike ubushikiranganji bwose bukorerako mu bisata turasanga intumbero z'igihugu ni naho tuca tubahamagara kugira ngo turabe yuko ivyo abenegihugu biyumviriye bidatandukanye n'intumbero igihugu cyatanze
yagiriye ko atubwira nico yiteze muri ugo ruganda agira ko atera kamo abo bari muri ugo ruganda gukorana neza n'abahinga bari baje bapfa mu bushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu itame rusange n'umutekano kugira ngo icyo gikorwa kize kigende neza
twiteze yuko iyi nama iheze ni ntambwe igiranga ishira iya nyuma yo kwandika ibitabo by'imigambi y'amakomune twifuza yuko rero amaraporo azova muri runo ruganda ari amaraporo azoba yerekana neza imigambi ya komune ku komune kuri aya makomune atanu ari ngaha iyo migambi kwihuye neza na neza n'umugambi mukuru w'iterambere ry'igihugu turiko turashyira mu ngiro uhuye n'imigambi iri mu bisata bya leta kugira ngo hariya ku mitumba bizobera kuko iterambere ryose bararipanga mugabo aho bibera aho bikorerwa ni ku mutumba tuzosange biri uko nyenicubahiro mukuru w'igihugu yabyiyumviriye rero turatumirira abo mu makomune gukorana cyane n'ababo bavuye mu bushikiranganji butandukanye kugira ngo na cyane cyane aho bategura imigambi kuko imigambi yose ijana n'uburyo ijana nukuyumvira mbega tuzoyikorera he rero tuca tubatumira kuraba yuko mbega aho bazoyikorera kuvyukuri birahuye n'ivyigihugu bishaka gukora kugira ngo tube mu kanjagari tutumbereze kwiterambere rikwiye gutumbera barabe mbega uburyo twatengekanije nyimba ikirasi kimwe kigugwa nyimba muri ico gitabo cabo bagomba kubaka ibirasi bitanu mbega ikirasi kimwe kigugwa ngahe ubushikira nganze bwo babwiyumviye ku kirasi kimwe muri commune gitaramuka kigugwa angahe nyimba bagomba kubaka ivuriro mbega ivuriro ryo ba ku mutumba umwe canke ku mitumba ibiri hoba ko amavuriro angahe ivyo vyose ni ibintu byanditse twifuza yuko aba bantu bo mu commune bamenya kugira ngo tugire iterambere riri ku murindi mwiza kandi umurindi umwe ntidutandukanye iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'umutumba
ikango ikomine yariyo yose mu gihugu ikaba ifise imigambi yayo y'iterambere
kubera kuko amakomune nivyo ari mu ntari imwe mugabo nahari mu ntari imwe ntasa ari komune usanga benshi bimbura ibitoki ahandi bakimbura ibijumu ikomine usanga hari ibiti byinshi ahandi ugasanga nta biti bihari ikomine usanga nko ngaha ku muji hari amashuri menshi kuyindi ugasanga nta mashuri menshi ahari ikomine usanga yatoje amakori menshi kurusha iyindi ikomine usanga ifise uruzi aho bashobora kuroba ifi canke ifise ahantu henshi baboroye amafi murumva yuko amakomune ataramye hari inzifise ubutunzi kurusha izindi ibyo ni ukwita ngira ngo aho bashobora gukura amikoro hariho amakomune afise amikoro menshi kurusha ayandi hari afise abenegihugu benshi kurusha ayandi hariho amakomune arimwo bahoze ku rugamba benshi hariho amakomune muca mwumva rero yuko imigambi iheza igaca itandukana umwe wese agakora imigambi kugira ngo yishure ku ngorane nyamukuru abafise canke ahere aho yarageze hari habamaze gutera imbere kurusha abandi nko muri ibi byo buri munyu bworozi ugasanga agira ati twe bitoki twarahejeje kubitera uwo mugambi wo gutera ibitoki reka tubureke dukore uwundi nk'uwo gutera ibigazi rero naho bakoraniye hamwe ngaha ikomine yose iza gukora ivyayo gusa aho baza guhuriza nuko iyo migambi yose iza kuba yisunze wa mugambi nyamukuru w'igihugu
tukaba twaraganiriye n'umuyobozi ajejwe imigambi y'iterambere ry'amakomine akaba yaratubwiye ko muri urwo ruganda imigambi amakomine yashize imbere yoba yisunga intumbero ya leta
sanze uruganda mu rukurikirane rw'ibindi ko twakoze kuva mu kwezi kwa kabiri aho tuko turafasha amakomine mu ntara ya Karusi kwitegurira ibitabo by'imigambi y'iterambere y'abenegihugu ubu rero tugeze ku ntambuko yuko dufata ibyo amakomune yashyize imbere nk'imigambi y'iterambere izorangwa mu myaka itanu ikurikira iza kugira ngo twatumye ko abahinga mu bushyiranganyi butandukanye kugira ngo turabe yuko imigambi bateguye bipfuje gushyira mu bitabo byabo by'imigambi y'iterambere ko byisunze amategeko byisunze intumbero ya leta mu bijyanye n'iterambere cyo gitabo cya leta bita PND turabe ko mu by'ubuhinga cyo twakwiza kuvuga feasibility technique financière ko bishoboka turabe yuko niyo migambi yabo by'ukuri yisunga intumbero ya leta y'imyaka cumi leta yashyize imbere nicyo gituma rero twahuriye ngaha amakomine yose n'abavuye mu bushyiranganji butandukanye kugira ngo dufashanye tugire icyo by'imigambi y'iterambere imeze neza
muti mbega none akarusho ni akahe ku mwenegihugu
akarusho ni kanini kuko niko mugwe nkumbure mutakurikiranye mu ntango muje mu ntambuko ya nyuma musanzwe ijya migambi yose n'icyo gitabo iba yavuye mu bene gihugu duhera ku mutumba tugashaka ku mutumba tukubona n'abene gihugu bakavuga ibyo bipfuza ko leta na komine bo barangurira mu myaka itanu ikurikira rero akarusho ni kanini kuko imigambi zokogwa si imigambi musanzwe zaba yiyumviriye cyanke ubundi mutegetsi zaba batanze amategeko gukora ibi ahubwo aza kugwa imigambi abene igihugu bashikirije ari abakeneye ishure barayivuze abakeneye amazi meza barayivuze abakeneye ivuriro barayivuze muri icyo gitabo rero kuri iyo migambi yavuye ku mitumba abene igihugu bakeneye ni ukuvuga akarusho rero ni uko hazashyirwa mu ngiro ibyo abene igihugu bari bakeneye ibyo abene igihugu bipfuza ndetse bakanaterera bikabaha ingoga y'uguterera mu ishyirwa mu ngiro y'iyo migambi ndetse no gucungera inyubako rusange zo bazubatswe ko bakaribo bari bazisabye bica byoroha no kuzicungera
agira ko atera kamo aba bariko barategura ico gitabo ngena migambi ngo batunganye imigambi itomoye
abariko barakora iki gikorwa kamuntu batera nuko bategura neza ico gitabo cy'imigambi iterambere y'amakomine bagakora igitabo cy'imigambi iterambere imigambi ishoboka gushirwa mu ngiro kuko muri kahise twarabonye aho usanga mu makumi namwamwe bagira urutonde rw'imigambi myinshi idashobora gushirwa mu ngiro ubwo tubabwira yuko abahinga ko barabikora botegura imigambi ishoboka gukogwa ikaja mu ngiro n'iri burutonde rw'imigambi bakabikora neza bisunze ubuhinga n'amategeko y'igihugu cyatanze cyo twita les normes z'igihugu kazo bisunga hanyuma kandi tukabahimiza yuko bobikora bisunze intumbe ya leta no kuvuga pende ko ibyo bitabo by'imigambi iterambere tuba kubi babiri yarinye byisunga umugambi wa leta pende babiri yarinye kuri pende icyo akundi ko kwamanotera abahinga ko arabikora hama kubera n'igihugu nabo kugira ngo icyo gitabo kibagirire akamaro nuko bayifata mu minwe kuko nibo babitanze nibo bashyize imigambi bifuza gukora ngo hama bagashyigikira abajeje intwaro ba musitanteri mu ishyirwa mu ngiro abaye n'igihugu bakazana ingufu no kuvuga interano y'abene igihugu ni ingufu iyo tuko tashira mu ngiro imigambi itandukanye abere interano y'abene igihugu cyane cyane ni ingufu no kuvuga ari atuba ari nk'akarura nk'ishyire gihubakwa abene igihugu urumva baterera ingufu kugenda kurondera ibikoresho kama imisenyi amagaraviye n'ibindi amabuye kugira ngo bashobore gushyigikira komine mu shyirwa mu ngiro y'imigambi itandukanye bagize kandi kamutera abene igihugu nuko izo nyubako zizazakozwe muri migambi batanze ibo bifata nk'amakabifata mu mino bakumva ko ari itunga rusange ari itunga ryabo kuko byaje babikeneye nibazo have babifata nabi ngo babyanyuranjwe ko nabujye bibe bitwara uburyo bwinshi kugira biboneke bene cyo gore babifate mu minwe bumve ko ari byo wabo babicungere babibungabunge ahico none kayibagisanura hakiri kare ntibarinde kurindira mu musitantera zicanye buramatare ari cyo babona kitameze neza bakivuga hakiri kare gikorwa hakiri kare bitarononekara
tukaba kandi twaraganiriye n'umworosha muri urwo ruganda atangura atubwira ibikorwa byari tegekanije gukorwa muri urwo ruganda agira ko atubwira ibiri mu mugambi w'igihugu w'iterambere
murakoze cyane murazi yuko igihugu cy'u Burundi gifise intunganyo canke intumbero cihaye mu guteza imbere abene gihugu bacu ibicishije mu mugambi uzomara imyaka 10 bita plan national de développement mu kinyamazuru no kuvuga umugambi watanguye mu 2018 ukazorangira mu 2027 hanyuma umugambi w'igihugu w'iterambere nawo nyene ntiwajuko nyene murazi yuko igihugu cacu gisanzwe kiri ku murongo w'ibindi bihugu bihurikiye muri Nations Unies igihugu cacu rero cisunze ibindi bihugu kuko n'isi irafise umugambi mpuzamakungu w'iterambere bise objectif de développement durable rero nations zimaze gushiraho umugambi w'isi w'iterambere igihugu cyacu cabaye mu bindi bihugu bihurikiye muri nations kugira ngo bishireho intumbero kugira ngo igihugu cyacu gishireho intumbero yo guteza imbere abene igihugu bacu rero ni muri iyo ntumbero uno munsi duhuri turi ngaha anye amakomine 5 hanyuma dufise imigwi y'ibisata ibisata biriko birigwa ku buryo bwimbitse kubijanye nico no kwita mu gifaransa norme hanyuma no kubijanye na novuga mu gifaransa nyene la spécificité de la commune no kuvuga ko commune uravye akarere irimwo commune uravye ibiyiranga vyihariye kuberako commune akarero ya Nyabikere ntushobora kwigereranya na commune yo mu Rumonge kubera komine y'Umurumonge hari kiyaga komine ya Nyabikere ntushobora kuyigereranya na komine yo muri mu ntara ya Kumoso no kuvuga komine yose irafise ivyo yisangije nivyo nyene rero ufatira ko kugira ngo ushobore guteza imbere abene komine abene mutumba abene zone ni muri iyo ntumbero rero dufise imigwi y'ibisata bitanu kandi iyo migwi mwumve neza cha kibazo niho ngira ndacishurire umugambi w'igihugu urafise imigwi y'ibisata bitanu umugambi wa komine ufise iyo migwi y'ibisata itanu nyene no kuvuga iki umugwi w'igisata cha mbere uraba iby'uburimyi ubworozi nibidukikije nkuko nyene cyo umukuru w'igihugu yavuze yuko ni twovuga yuko ariho arico gisata bashize imbere kugira ngo giteze imbere amikoro yabene igihugu nkuko magize iminsi mubibona hanyuma hariyo umugwi w'igisata ugira kabiri uraba iby'indero uraba ivyubuzi mu makomine birabaho uraba ivyugwaruka n'inkino hariho umugwi wa gatatu rero uraba ivy'amagara y'abantu uraba ivy'isuku n'isukura ira uraba ivyo kugwirirana kw'abantu nibindi murumva byose ivyo byose ko bishika muri komine hariho ubundi mugwi w'isata ujejwe ivy'inyubako ivy'inyubako turavuga nk'ibi by'amabarabara turavuga nk'ibi by'ibiraro birajanye turavuga ibi bijanye no gutuma tuma nako bita technique d'information et de communication TIC uravuga ibi byaba mukera rugendo uravuga nibindi hariho umugwi wa nyuma w'ibisata ugira gatanu uraba ivy'intwaro ibereye ivyo vy'intwaro ibereye niho acaza mu ibisata by'ubutungane hakaza mu ibisata byo guteza imbere no vuga lojar ibi ibitsina hakabaho kandi n'igisata kindi kijejwe iby'umutekano murazi yuko atamutekano ibi byose turi ko turavuga bidashobora gutera imbere niyo migwi rero y'ibisata itanu iri mu mugambi w'igihugu w'iterambere dusanga mu mugambi wa komine w'iterambere nivyo novuga murakoze
ikango ubu umwene gihugu arafise uruhara mu bikorwa by'iterambere
murakoze cyane natanguye mvuga yuko ari mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi ububasha ubushobozi abene gihugu no kuvuga umwene gihugu amaze kubona hageze akamara kubona ingorane afise akamara kubona icokorwa kugira ngo ashobore kuva muri izo ngorane naho nyene azoca afatira kugira ngo icokorwa cyose icokorwa ku mutumba icokorwa muri zone icokorwa muri komine araza kamaro bizomugirira araza kamaro bizogirira uruvyaro rwiwe araza kamaro bizogirira ikibano no kuvuga azo arafise uruhara mwishigwa mu ngiro y'imigambi iri muri kino gitabo sinzi ko mwabonye imigwi aho mu migwi ngene bariko barakora barafise tableau mu gifaransa bayita matrice aho mwishigwa mu ngiro ryo mugambi hari uruhara rw'abene igihugu hakabaho uruhara rwa komine hakabaho no uruhara rw'abafasha abo bafasha muri leta yaba leta yaba asanzwe bayifasha no kuvuga ni imigwi itatu abenegihugu barafise rero uruhara mwishyurwa mu ngiro rya kino gitabo bafise uruhara rero mwishyurwa mu ngiro rya kino gitabo murumva neza yuko bafise nakarusho barafise akarusho kadasanzwe umwenegihugu murazi yuko ibisiko byahora bigenda kuko kera babakorera ku imigambi batazi iyije iva kandi wasanga wanashima itali mu ma priorite no vuga mu ma priorite yabo bene gihugu batisunze bwabo bwa ya particularite cyangwa ya specificite ya commune ubu rero umwene gihugu yivugiye imigambi kandi so kuyivuga gusa yabonye yuko azogira uruhara mwishyirwa mu ngiro cyuno mugambi no kuvuga arabona karusho bizogirira uruvyaro rwiwe bizogirira ikibano muri rusangi kuko hubatswe ivuriro hakubakwa ishuri hakubakwa ibarabara hakubakwa ico kintu cinyubako rusangi murumva neza yuko bizogirira kamaro umujyango wiwe bikagirira kamaro n'ikibano muri rusangi
tukaba kandi twaraganiriye na bamwe mu bastanteri bo muri ayo makomine yareka andika ibitabo ngena migambi bakaba batera kamo abene gihugu barongoye ngo bitabe ibikorwa by'iterambere
ego je cyo kamo abene gihugu aho mperereje nibaza yuko nk'ubu tufate twubatse nk'ishure ishure so kuvuga ngo ni leta bose ba twese tukaja mu runani kuko ba turagira ibintu nko ku mitumba tukavugana ati nk'ubu hari ishure tugomba tugira dusanure twaraterereje tukavuga ati abene gihugu muje ku kivi mu bumba matafari byose nitwa kwa matu tubizeza leta bafite atura matafari hanyuma mu kivi rusange bashomba umusenyi leta nayo izokuhirira mwakajya kwa mabati leta mbashatse kuvuga commune mvuze commune mbamvuze ubushikiranganje budutwara kugira ngo byose babishikane ku kivi hanyuma dutangura ibikorwa baduze no kuduza baraduze kuko nabo bene gihugu nibo baca babikora kwa barimo abafundi byose nitwa kwa mareta leta urumva nayo urumva umuntu wasanga iri kiravunika kandi leta nabo bene gihugu kuko abo bene gihugu bacu rega nibo bene gihugu nyene nibo baca badufasha muri ivyo bikorwa bakaduza impome hanyuma natwe tukagira ingene twobigenza kugira turondera amabati bivuye muri bwa buryo nyene turekurirwa nyene na leta ya mutaxe communale niho dukura
murakoze cyane umunsi ugize kabiri yamara ikikoga gitanguye cyahereye ku mitumba turaja mu mazone turagishyira hamwe mu commune ubu twari tugeze yaho duca duhura n'andi ma commune aho hose narashoboye gukurikirana ibikorwa kuva ku mitumba aho abene gihugu bonyene bashobora kuvuga imigambi babona boshyira imbere leta cyangwa commune nabonyene bariko barafasha boshobora gushikako tukaza turaraba ubusumbasumbane bw'imigambi bonyene abari bo bayitorera hanyuma rero turaja mu zone turayegeranya tujya mu commune turayegeranya ku mutumba rero duca tubona rero akarusho yuko ubu tuzuba turiko turakorera ku migambi abene gihugu bonyine bitoreye ku mitumba kuko hazogira igihe tuza kugira irimbura y'iki gitabo cyo tuza turavuga ati tugeze ku rugero urunuru bimwe twemera abene gihugu kandi ko tuzoza turaza kugendera abene gihugu niyo migambi tuzobandanya tudasubiramo tubaturira nabone kugira ingufu baterereye kugira ngo iyo migambi yonyine bitoreye ishobore gushika ku ihangiro bihaye ego murakoze
umuyobozi mukuru ajeje iterambere rusangi kwegezwa itegetsi abene gihugu mu bushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano arangiza atera kamo abari muri urwo ruganda ngo baze bakore neza kugira ngo batunganye neza icyo gitabonge na migambi c'iterambere
akamo notera ko tukiri muri ibi byo gutunganya imigambi nuko amakomune ari kari aratunga arandika ibitabo by'imigambi nuko yoshio donc abenegihugu bariko barabikora nuko bashira mu mutwe yuko atari bitabo byo kubika si bitabo bandika ngo bace baje kubika mu bubati ni bitabo byo gukoresha mu kumobiliza abenegihugu mu kwegeranya abenegihugu kwegeranya uburyo kugira ngo ya migambi banditse ishobore kuja mu ngiro uko ntibiherera ngaha turaheza tukagaruka kuraba ko bimwe ba biyemeza gukora babirangura
aha niho ikiganiro tera imbere kirangiriye sangwa amahoro ahiwanyu murakoze.
Yeah, boy.